Nti scare di ema wi. Eye 20,000 Ghana cedis ono wo yere. 200 titis kanu 200 million. Nti ye de hye wo nsam. Ti so scare yi mame. Ye de hye wo nsam. Na first kanu so so no. Eye de kroma ne pese wo dis kanu de. Eye.
Me da se me ma wako aba ebiom eba 2AJ TV so. Enen so nyame adom ye ho ye. Me gidi ye se wo nso wo ho ye ba bi biara wo. Me mfa wo enkwa chi kra. Asemo e na no ada ye de ba wapono so. Eye abanti bi okwa ye light ho adwuma Mike okwa no ngo asemo no. De eto so ne prensa so ya san aba wanaya so biem. Na enen no de eye so no nko. Ni nyina ne se videos ahodo ene mmoa tim 2AJ ye so ye mmoa. Ya ye de boa ye aso afoforo bi nso ene kromafo bi a wonom ye ni oma krom ha ne ye wa ama afoforo so eni se obetu anamon na waboa nti wakeka won sase na ene tim 2AJ ye nyina ye hie mu a ye ba ne ababa presentation no adofo mu wakakra ode aba no ye san ade aboa ye nua Michael na ne dabre mu ne na brabo mu etumi akoyie ede ama no din no e de akora kwadwo nyansafo me ne kofi abrefa buzia e na afen so yen ebu manager eta ye chi ene ye de saa enkomotwetwen anase dwumadie yi e bro nti wudie koso a ne twen ye na ne yewu mu bia no wo behu nyame nhira ho se wo pepa wo de ye nyame adwuma Nyame adama ya babe PM ewo Michael na busua fie ya ye be presentation dia man kama kama pa se ne me di kan e no twetwe ho nkomo no sa ada pepepe eno nti se ne de di kan de toso mienu ene de toso miensa no e be si akono sa pepepe na me di kan maka se odofo a wo hwe me yankopon o nhira bebre na ye kan ye daase a de ye kan soso ne se bi nya den emre biem eno nti de manager and the friend is overseer of 2AJ Music Productions e wa hanu mo a ye ne no e betwetwe nkomotia wa na ya hwe ye ba bedru ye no se ne feeling no any bibia si akọ openi akwa ba
ye nua
apo mo e
na mi adun boko
jidi ye se na eto so mienu a wa ba ha eni ene de na de onam
be di kan da nyame ase se wodi de ene kura ya ge ache yen bi ko e wa ma but Awurade de saa dɛn adom yɛ de a nka sase dan kan din ɛnɛ de bɛ pia yɛ Michael yasaba Michael nanso ebiem de di kama ba ha ne yɛ the first presentation a nkofo bi bua yɛ production de yɛ kan ho a yɛ de brɛ Michael sɛ ɔmfa ɛnyɛ hospital ɔmfa nkɔ hospital which is 5,000 Ghana cedis ɛna yɛ de ɛbrɛ Michael na de tɔ so biem kroma a ɔmo atu kwan Michael kromfo a ɔmo akwantu
Dwease
Nyankopɔn nhyira wo mo for even thinking about Michael health because na Michael yɛ ɔman adwuma ɛna bibi sɛ ɔwe ne kɛseɛ sɛ ɛto no nanso so ɔmo nso ahunu sɛ sɛ Michael adwuna ɔman no na ɔyɛ ɔman adwuma na bibi sɛ ato ne deɛ ɔmo nso ntena hɔ kwa even ɔmo a ɛmfiri kuruma kora tɛ mɛ bibi ama Michael dia deɛ na ɔmo nso so no ɔso ɔmo yɛ ɛde support Michael to Michael ka ɔmo nsa ase kakra sɛ yɛmfa ɛmrɛ Michael na ɔno nso so no ne hospital bi a ɔkɔ no ɔso otimi de kɔ na ye nso so nya adwuma kakra bi ɛde ye na ɛde support ɔmo ankasa abrabɔ nti ekuruma amu akwantum ɛna ɛde anudu sɛ mahyɛ ya no sɛ yɛmfa ɛmrɛ Michael ɛne na busua
in a nutshell no anudu sɛ mo no ne potin no ana sɛ ne kra 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 ɛne sɛ
ɛne sɛ ɔmo keka ɔmo nsa ase ɔmo mo amɔ no ne ɔmo firi kurom ha ke common sense aw manya 20,000 Ghana cedis aw mode ma Michael on na yere se on fa bi nko hospital yenso on fa bi enya adwuma
pia ya da se 20,000 Ghana cedis tete honom no 200 million na abusua hia empanifo a edi ho adwuma nso ehia ntiniti ya wetwem no Michael ewa ha me ne no betwetwe nkomo ba ko mienu bi na ya hwe na ye nyina ye hu se ne ono so ne honam anase enyoma isiko Michael apomwe
boko nso
me ho ye pa we ni nda eto so miensa ohu yen ebia ne de firi edeba ene asemo awate okromfo amanone o make come on sase 20,000 Ghana cedis yesi yen famro de asem na wo ka fam
okay nso bedo o mase edikan omo o nse o madwuma na mekoyeye dis omo hunu se makoy o madwuma so mo hunu me hodo se omo kro eman edwuma na koyeye bedo o mase pa ne nipenya na ebetimi ayesa the mom that bomb in the Omasi, we better use Cadibia, and Uncle Pong Shin and Emu, Uncle Pong Wano. I be said about that to the men in Bia, Uncle Pong, and Fat Scanso, now Omoa Omo, or as we do.
Amen. Maybe, sir, they say Umpomono at the same.
Is it mean Pomon, Name Adaroma, Zedia, Ekakra, by me pay it?
M said, none we didn't can yaka say when Nino, Coye, O confirm me, say why ye. She say no. Potin then potin aka was a way, was a man for et.
A car is a car, a da car, a bitino, and was a mere home, a plation. And a meninoso, my abaco, a cabaco, tenso mazaque, and inquire, dear, see a car.
All right, ye better than your mias, sir, nimpomo a ye. Nenino, why a bacon, a cabaco. And I think sunitino, I was set or share, now o ye operation, and unto crew my four, Mijidi said, dear, my ye, and a one more tree. Ebeboa amasa operation na ewo se otimi ye wie no etumi edimu ye papa amemfa ha na afemi ne opening kasiye endwetwe nkomo opening akwaaba
ya eja opening
ahobrasie mu udin edesan
pato efremi sambo nsie chan na akwa me chan
edin adodo no behu krom ha no
pato
akwa me chan okay medase sika jiji Michael muwe mijidi ye se wadi ho akotene pa adwuma poten be na na wodi
yo meda sipi busu men so no fitiase ne mu e na menya nkra e free inu aba ko e friend adwoa wa America eh ma me free ma wa ka bebi ni ba e ba se wo ma ti se inu bi e wo ha e friend no Michael na o ye adwuma ma kru no wo sian kwanhie bi nto ma ye ma dwen se making on Saska cranny the Baba Buano. Into Nano de Kai, Eddie, a be a mammy, Emma, Matrini Dean. If you want to know, see, oh, Fefren, you know my walk on to Munina. Obi and Sabacana may be our befreno. Say a bea, Sam Buano, be beat me, a be boy be. Inti, if you are corno, say, Obi Eddie, Manamia, no my train per codeen. Now, as I say, a dean, ashanti. Me train per codeen. Nam din pakro mami edin asha no na me diska odi bae no so ashe ho na ma bo date nso a odi ska no bae ato no ti ni nyina wo krata e kura mi eso ti mi yesa kopim se ena kakra yi a oyese ti se de emradu yenhwe na de nsa ka no yentimu million an apipim ahenu ahenu titi ska no mu ha ya seniya kebeka se 200,000 20,000 Ghana cedis ye fama Michael ene ne hokafo aha nti se siemasi ya sasika no ene chese ye dia ba ye di ma unua Michael ene ne hokafo se de be ya de omde ye ye bibia no ye om bitimi dia ye
medase na maybe saw nipa dodo be yesen wo de kankan ubuku yi mu a yentimi mbo din na but e drum maybe be obo nipa dodo be yesen e na ohwe a omutumi ebo aye e ma asa adwuma die e course sa
sabri sisi ya de banya nipa be se aduasa e wotwe aduasa 934 nipa aduasa 9 ya bi wo America Europe ni other countries Germany no ha oman kai no na
ya beda sene adwuma so a wabo e de aboa ama Michael ono so ne hwana montu a mutu ye no etumi awie peye ya beda se bebre na ye nto ankomo twetwen so opening guest ye me ba cho apom
nyankro pa dom
e din ye da wo so pa ne de
me din ne ohene ba apia kobi mena me ye assembly member wo new town literary area hasi.
Okay, ye beda se. Me gidi ye se ade ne ye yomunti ena wetu anamu. Na wo ba se ne nhyehye esi akọ ne se ne nyoma esi kọ no as assembly member e den na wo ka fa.
Me ne ade di kan ye beda onu mase Abraham Lincoln o kan se oman a omu anna omu heroes no. Eya na sa oman no entimi endio. Na Michael adia oye ye no se kru no nyina na na oboa na esan sei eto no no ya brantia opa adwuma na no ho den okoba eye ne bibia kama na eno so bae no na ene dai ye nuanom ne ye papa no mu a omo wa amono ne se omo ye se ya na meka se eye kwan pasoa de meka ne se ye da omo nyina ase adia oma ye no emu odu eso ani nanso Oliver Twist ye bekoso abisa biom se doduo bia ene nipa duasa nan ayye no e ka omo nso akoma no omo nkoso na omo nso emua bia omo betimi no omo famre ye nua no se de na wo kasa no wo sesese ni ti nti ubeko mu kra no wei a omo dia ba emu odudi e nso bi kra na antuma anye ni nyina nti de ye bekoso asre no se omo mwa na ye nua no amu nso mutu anamo na amu yes I initiative ya enam so ama we nyina aba no munso ye beda mase papa papa yakopon so nhira mo ne mopani odama no na me nhira mo pa na omo aka no nso omo mfa bi emra me ka ho
yo maybe sa ade aba be ka Michael ne nebusua ensa me gidi esa na muntu bebre ho a ewo se wonum etu nanso ni nyina ye nkomra no ejina de ade ne gina no so asembe na aka chema
ni ameka ne se ni a enuanom de abrɛ no yi ewiase no enye biribia na de wupɛ bia wo nsa betimi aka e bia ɔde bi bɛkɔ ayarehwɛ nanso ɔmomɔden sɛ kakra bia ebi obetimi de ayɛ biribia ɛno nso bɛboa no ama ne nsa atim akɔ na no da bia no ɔno nso ɔnyɛ ne saa na ɔde bi hwɛ no ho yade no na kakra bi obenya bia sɛ biribi mpo ɛno ɔtifie yi obetimi de atɔn ama ne nsa kɔ na no a ɔno nso nyɛ saa sɛ ne ɛbɛyɛ ada bia no ɔma obi ma no fish na emu mɔno anso ebetimi ayi fish ne bi na ɔde abɔ no ho bra
me da sɛ ɛne wano de sɛ mo a ɔde atodwo bi bebisa na sika no wɔyi ɛnkyɛ sika no ye nyina ye behu mamemra maami ɛso ɔno nso me misa no ɔba apa apom me ho ye pa me pa cho wo me bisa ɛden ne Michael all right now say ne kunu ene Michael wo hu ne yere da ne yere eni udin di ata meboa tua ne enamfo kromafo bi biara oboa ye se yenyi sika no mu bi emfa mawo ne fa ye adwuma efa support wo kunu di asem ena waka che wo
acho sedron menda o eji chema da obo nyina ase
yebeda ase asempa etia enti otwa ne tia wa se obegyina mu na wada obi biara ase wo nea ode eba ye ebra so ye the presentation no ebe ma Michael ene ne busua enu nti ewia na chese enko mo twetwe ye wo ho no na ye de atoa so kama kama enti opani ebegyina mu bi na afei so aha sika krom hafo ankasa etumi ede aba abeboa Michael wo nanamuntuo na yarehwe ena afei so na kone abadie mu no yetumi apresente ede ama Michael kama 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 empenifo wa hai die na ese sa pepepe ena yebeye no yenko
Michael sadi okuru masia omusi do efa ena motu sa no mu so mas kama wan die ma wi do mo se faye na faye me me die do mo ka che me ne se nti operation faye ne nsho mani monyam mu sampa se do mo de ka se fiska ne yen faye ne se akire no o mo bibia o mo sa yedan aye e di aka ho nti mo se o mo ka che se o yire emfa bi enye adwuma emfa support o nti ska e di e ma wi e ye 20,000 Ghana cedis ono wo yire 200 titis kanu 200 million. Nti yɛ de hyɛ wo nsam. Nti so sika yi ma me. Yɛ de hyɛ wo nsam. Fɛ sika no so so no a year dear, could manifest with this Canada. A year.
Must say, my name, Mammy, a corner way. Don't pass me for the amusement of the Bayash or more anyone. Yeah, a woman was.
Oh, Michael, Mammy, assemble now. Oh,
the next time I say, make them was sick. The man, your mammy. Mm-hmm, be correct. To make them was a pa, woman, ya, woman, what he would do would be a. I'm on any for only a pedia, only a yes, and I'm marking tea. No one more, a yes, I woman, yam young camisano. Mid the woman in a sit in yammy shira warm, said the woman yibian, mid the woman sit. Amen.
Amen. Opi, ewa ha. I didn't fit in a sien, a corny a bed yenina, or can who be. Mijidi is on fan, a totter torn, and so Uniana obuan obende, openi.
Madame was
say, Bibiaboko,
Bibiaboko, Bibia.
And nay, ye twana more abbey, assemble and walk.
Master, my cancer, Eddie Castle, Dancoma, sir, TV station, Madame Roma. Ya ye be, but my ye be, I'm a naso nipa. Bibi Beja, I mean, I saw my co be better call Emma. But more can and I can one prince. You so by a tossing me, you got a new suit tatatatata. No moon, yet a master pa, what am I? Nemu medikai medekru manase e sha ase no duase man kru na nkasa so ni mu e to so kru ru ana na osu bana hene ono so ye chire kwa gugu ko to aso esu ni mu dia mola nsika mo mu de na ko oda hospital ni kesi mu pa about 150 million so for apia kubi ono so free duase onye na dwese wonti ni di wati ni din ba ko fo ono di ka 150 million e de be hwe no ana boga fo aka o mu fo enko bi so de ba ko ba ko. It will be a deum, yet the woman's Nasa Danson Commerce at TV station. I am a master quam terrier, on a Sasa Dancomano, Unia, or Akabemana Becassa, on a Sum, a board median. The TV station no more penny for us, Yamin Shram, Nabra Bri Rambakeho, near so union. Madame on an inferno, in Yanasi, a moya, a moa, any patetic four, a diaban, a sombo, me and ye, you go so, or momoa. Said Omakas, or any tin we are, as well, no signan and San Juma, or electrician. Your border pass of Buano, and you be container can see it. Yet no more gum on Sotano, you and your far quartering and assuming you.
Yes, I say, near a cruma for Baya and a warnum, as ye. In fact, ye near Sododo near Cassinyame, Oinshira warnum. A dinner dear Dawson. A brandy and bringing a bar, Mike, your account, Cassie, obi be a ra, why then, where ye be a woman, no. Nyame enhyira no eno ti wode e mane ha camera chi gina so ya na e yensem pi ube gina ho na edin nyina wuru afi na emum o ye ne general a na aboa eno ti wode ba bia wo bia wo sempoa empire bompo e na de time Michael echi a ye ni sododo na de one na busue ka ne se Kristo na sumjie enye kese ema master wo bika
pa cho an de me ka ne se eni pa 34 no ni pa no e brosa na listen na ka e se o me beka we ho no min san yan kan nti o wen se o me print abre me ti on print be kan we se ho anipa no be bro so bebrebe anti o me se bia o mo a yo ha se nun kwa na atua e bia atua wa manone na min san kan lesson de mi saka na mabudi ni
medase enunti na se na mi sika ye no pepepe nti u de wa yi bi de abo a nya me o nsha na onye o kese de a me je so akura kwadwo nyansa fo me ni kofi abre fa buzia na ene you could be BM, I shall to Tony, my dear Mark, come up. Yabu manager, on so boy, a chidom, come on. Yamme, unsure bibia, now on your case. Michael, a yancy, dear, was he a year medicanca? Emma, the rest of his life, nene jeer, every any pay a dear. Me no me, no, ya wash me a modern monty. You bet to me, I ye, near GD say, Yehoah, ever boy.